Known writer, composer, and singer of Tūhoe e Ngāti Kahumunu Tasi. Ngā mihi nui, ngā mihi aroha, ngā mihi ki a koutou katoa. Nā reira whānau mai ho, whānau mā ho mai te paki paki, mō tō tātou kura!